What?
Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.